Kaizer Chiefs is having some confirmed games since we know that we have a FIFA break. Hello, Kosi fans, hello, soccer fans. Welcome to the channel, Upilan the PS. Please do subscribe to the channel and hit the like button if you haven't for us to reach more people like you. Injaloke indaba, Kaizer Chiefs, I confirm ilege lapho ya confirm unabi. Ukuthi they have some friendly games. Okuzothi enye yawo ama friendly games kube yigame ye Mamelodi Sundowns. Ngicabanga ukuthi izobidlala behind the scene, bese kuba yiyona ke igame ye CAF Cup ezobidlala khona Toyota Stadium. Izobidlala ke iKaizer Chiefs ne Marumo Gallants ngazo ke 13 zika October. Silindeleke ukuthi sibone iKaizer Chiefs ukuthi izoperforma kanjani, sithi sazi ukuthi sisadlala nayo iMarumo Gallants sayiguqisa. Sobona ukuthi kulokhu iKaizer Chiefs ucoach usiphathele maphi ama plans, noma futhi maphi ama player azimisele ngokwa introducer, because we know very well ukuthi wonke ama players noma most of the players awashili lapha kwiKaizer Chiefs ingoba ayimisele ngokuthi awadlalise njengoba nje i-season isiqalile. So sisazobona amanye futhi ama player mangabe ucoach ebona ukuthi aseyasimitha i-standard edlala lapha kwiKaizer Chiefs. Mbukeli, indaba yesiphathele zona yizona ke ezama updates alama game azodlala nje during this break. Siyazi ukuthi coach wethu uyakhala kakhulu wathi eSouth Africa, I mean i-PSL ayitshithwa ngendlela e-right. Angeke bedlale 3 games nje bese bethi basahlanganisa ebese futhi kumiswa imidlalo ngenxa FIFA break. Kodwa ke ngibona lokhu kuyisiza kakhulu ke iKaizer Chiefs malungana nokuthi izilungiselele again. Siyazi sitholile isikhathi engingaze ngithi mhlambe sibe enough, kodwa ke manje nje basithola esinye isikhathi. Ngicabanga ukuthi Chiefs izamathuba amaningi kakhulu ukuthi yenze kangcono kunalokhu esikubonile if ever possible, guys. Zikhona ke indaba ezithi uKeegan Ndoli is coming back to Kaizer Chiefs, guys. Asaz le ibonakale ngoba uDoli ebonakale eNaturena. We are going to show you the photo mangabe nje sitholakala, but uDoli ubonakale eNaturena, but we still have to find that out. Asazi ke mbukele ukuthi ngaba i-good movie ukuthi uDoli aphinde abonakale lapha eNaturena, since sazi ukuthi thina inkinga ebesinayo noDoli ukuthi injury prone. Comment ke down below and tell us ukuthi ngaba i-good movie yini ukuthi Kaizer Chiefs ithathe uDoli back, since a free agent engeke ezedinga ukuthi mhlambe alinde i-transfer window ukuthi adlale. Until next time, ngembukele. Cheers. Don't forget to like the video.